hageze saa ine haca hacugwa ijambo numva umugore arasemereye atumva uko uhora havuze ngo uyu munsi amhaye ijambo rivugwa muri Samweli wa mbere igice cya 11 ku murongo wa 13 ati uyu munsi uhora haraha insinzi Abisirayeli. Ndakangu kabona umugore ariko ararira tuhora haramanutse kandi aravuze ati kandi niyahera kubaha insinzi muzose musubira inyuma mugende gushishikara ivyo ubwanyu. Cyangwa ricarira cugwa aho ndi mu mubabaro ko kumugoroba mpava ndiko nibaga sindafungura navuga ati insinzi nivyo mbega ni insinzi bwoko ki mbega ndagiye mu ijuru canke operasiyo irakunda. Tuca turagenda ku gitanda turapfukama n'umugore badusanga turi gupfukama turiko tuhamagara Imana. Namubwira mwene data ndagusezeye nibiza kuba nta byonze ariko karamuka ngiye umenye ko ngiye amahoro ninaramuka sigaye yansize nakeneye kuyibona umudakutera caramanuka caragaruka arambwira ati ewe wa muntu ibyawe biratuyobeye ati skaneri narondeye ibintu byose tutateza kukubagira bibuze irabibuze insinzi.
Uyu munsi tujaduhindura gatoya ko numvise ko ari umunsi mukuru gerekanije n'umunezero wundi reka duhindure gatoya reka duhe kaze mwarimu Blaise nyene aca twayiri iyo yahora aca dusubira n'ijambo riturongora mu gusenga.
Yesu nashimwe leo mwijuru ni habwe icyubahiro amen mani yakoze reka tubanze dusome ijambo ry'Imana cyede cya kabiri cya Timoteo igice cya kabiri wacu bidicenda Rwoma 242 za Bibiliya za kera. Igice cya kabiri, igice cya kabiri, umurongo wa 19 wonyine ndasoma mu izina rya Yesu. Ariko itanguriro ry'Imana iryo kubaka ko rigize gute? Amina. N'andi majambo ari hasi. Maze iminsi nigishwa kuri ritanguriro cy'abantu bubaka ko canke iby'abantu bubaka ni byinshi ariko mfisira ijambo muhemu yarashishwa yashyira mu mutima muri jewe itanguriro ryo kubaka ko riracakomeye bantu bubaka mu butunzi bigahera bantu bubaka kuri isi bigahenuka ariko hari itanguriro ridahenuka ni Kristo Yesu mwana riracariho kandi abaryubaka ko uhora harabazi. Ndashimiye Imana yo mu ijuru cyane nivuriye ku ishuri nujya mukenyezi tuvanye ku ishuri nibwo bwa mbere twigana mana tubari yatingira nabajane ku ishuri muri babiri mwigane mugabo acagira ubwoba ati ishuri uyu mukozi w'Imana yiga bakaba barinjanye mu mega nzohava amahoro tuvanye rero ku ishuri mwarakoze kuturihira Minervale mwarakoze kuturihira byose twagarutse amahoro muri majambo make kubwi ijambo ry'Imana jewe nafashwe kera ndaza ndasaba umurongozi wanje hano ninda gusabye unyemereze ndakora igice cy'umunsi narashamunda mu bintu ntarabona aranyemerera n'icyo gice cy'umunsi ampaye kirananira naza nkatonda isaha imwe nkaca njya kuryama natonda iminota 30 bikanka nkaja kuryama gushikaho bisendwa birananira nanzinjira mu bitaro niho namenyereye ko ntanguye kwiga hanyuma ninje mu bitaro baramvura abaganga baramparirira ko
yuko bambaga nuko batambaga kuva hani Bujumbura muri semse kamara y'iminsi 5 yanka ndarindira ko Dr. Celestin azoza kunsinziriza ngo ryame biranga ntaguma ndamwinginga arabingere mwobikora kuko ndapfuye urumva ko iminsi yose namara mu bitaro naguma ndi muri serum iyo serum wayikuyemo uburibwe umengo nimbabura munda message ziraza ati yara yari uburozi kandi nivyo none ushamunda wovuga iki mugabo rero hari ahantu twubakiye kwijambo hanyuma biranka cyanse nta no gusezera numva mwema mbwira aho nari njyamye ati icu za kuvuga cyose ndakigukorera chambwira umudamu tubunyene tugende muri wa Faisal aha byanse mu docteur yanseze yambwira ati ndababaye ko ntakubatse ariko genda ntakunda none ga muganga icyo buye riba mu muntu mudakurayo namwebwe nyene mushakike aha niho rikurayo ati ndavyanse ntaje ndagukuramo Nchanda haguruka sinamenya nitike y'indege yava nabwiye ati madame itegure nta no twasezeye kanda ho rero nta namafaranga nifitiye harabinge n'Imana ishobora kumvura ku miliyoni 15 nkayobega ivyarivyo yema ho umuntu arazivye imbere y'Imana nabwiye ati tegura ati none ivyitike y'indege tewe tegura gusa tugende sinamenya nitike y'indege ivuye ngabo turagiye no muri wa Faisal Rafaisal nshitseyo naho nyene banshika navuye mu ndege ninjira mu bitaro kuko sinashobora kuresista banjanye ahantu mu ihotel ndahamara ijoro rimwe bica biranka rwose nca ninjirwa mu bitaro baragerageza iminsi 5 birabananira ati none uyo muriro udahera mushaka tubwire iki ati nanje icyo buye ntajyo nkurikirana nta n'icyo mbaga kandi nta n'icyo ndagufasha yemwe ni umbu bishowera abahandi wogenda biranka Mugabo ndiko ndagenda nagenda ata amafaranga mfise tuvise nk'amadorari amajyana nkavuga ndi ariko abantu bari hanga none ngenda mu bitaro bya rwa Faisal atanu urufaranga mfise ariko imana ni nziza ifise amafaranga hose urya narizi ngene yabwiye Petero ati genda mu mazi sinarinzi ko mu mazi habayo mahera ndiko ndagenda mu nzira turi mu ndege tugira turi indege mpura n'umuntu uwo muntu kandi ari ngaha imana yari yamuteguye naho bona tugendana umutwe ko nyene mugo dufize kwizera niyo mahira yose uwo muntu aradukurikirana no mukristo ngaha kandi ari ngaha nyene ariko arambona nuko kizira ko tubavuga aratara aradukurikirana bati naho mugiye mu bitaro arankurikirana mu bitaro aranje narankurikirana hanyuma dushitse ndi mu bitaro ndi muri rishanse aravuga ati je numba mu mutima nguye kubahezagira kwe ube ntamenye ko ari mari yamufashe biri nawe nyene Yadukunda ni mwene data dukorana ibikorwa by'Imana. Icyo gihe mbona adusigiye igihumbi cy'amadolari. Aca tusiga arishe n'amafakture amwe ntegezwa kuvurirwamo. Ati nta kindi nogenda ndishe kugira ngo dutandukane. Ndahinga nti nta kindi nogenda ubishe. Kandi ayo mafaranga niyo yenyene yaciye atuvuza. Uwo muntu arakamangana arifatira urugendo aragenda umuntu w'Imana natwe tugumaho ati none naho uvuga ko tuja muri Kenya maherari hateka yakoze bijya n'ibindi rabikora humura nzambona rero umva nitike y'indege insanze kandi hari inyene kigara tubunyene jo nimufata indege mugende ndi mu bagerezaho mu Rwanda bavuga ko bantera morfine bajya manya morfine ntiyabapfuye mana yanje kuko babari bwari bwanse kundekura Itike y'indege nzanumva ngo yamanutse ngo yakorotse ngo ejo nimugende Nairobi none Nairobi dushikira kwande ninaza kubana natwe bigenda gute nari mfise umuge inshuti yanje mu muryango acaba nimwagenda musanga umuntu akurindire ku kibuga c'indege tuca turahaguruka dushitse ku kibuga c'indege ndahasanga imodoka nziza ndahasanga umusore mwiza ndindiriye ndahasanga byose bindindira ati kandi nibitaro namaze kubikurondera ibitaro bitwa Mpisha uca winjiramo Bankuye mu ndege banyinjiza mu bitaro ninjirayo Nino na mahera tuzori hazova ati humura byose Imana yabirishe Kwinjira ibitaro bansa 2000 by'amadolari None izo miliyoni 7 nozikuraye ariko aho nyene uwo muntu barafasha ati munyene tugoma ndarihe baca arafata arayariha aca banyinza bitarati kandi nuryame mu byumba byoroshe wiryamira mu byumba bizimbye none uri ku ishuri rya databuja ega si kuri se ntahangwa oyo tuza kwiga independence aho kwiga handi hantu heza n'ukuri narabonye imana amafaranga yose bayariha icumba kimwe nakiryamamo ku bihumbi 180 ijoro rimwe baragaragaza abaganga saa saba z'ijoro bangwa ko bantera imiti gushika mu gitondo banteye imiti umuganga ashitse mu gitondo arandaba ingene meza ati kuva ubu dufashe ingingo saa 12 ndakubaga ntugire icyo ufungura ntihagire ikintu na kimwe ndakwibagira jenyine ndakuha n'undi aza gukubaga kandi ameze neza nanjye ndavuga ati comu ukanyugurura mu nda ukaraba ibiriyo bingiriye nabi hanyuma njyari baca barampima ibisigaye byose aravuga ati ibi bintu ibipimo by'i Burundi biba mu Rwanda ntabyo twemera ariko tutaza kubwira ibipimo byacu twizeye hageze saa yine haca hacugwa ijambo numva umugore arasemereye atumva uko uhora havuze ngo uyu munsi ampaye ijambo rivugwa muri Samueli wa mbere igice cya 11 ku murongo wa 13 ati uyu munsi uhora haraha intsinzi Abisirayeli ndakanguka mbona umugore ariko ararira tuhora haramanutse kandi aravuze ati kandi niyahera kubaha intsinzi muzose musubira inyuma mugende gushishikara ivyo bwanyu ambo ricari racugwa aho ndi mu mubabaro ko kumugoroba mpava ndiko nibaga sinafungura ndavuga ati intsinzi nivyo mbega ni intsinzi bwoko ki mbega ndagiye mu ijuru cange operasi irakunda ati humura tuza kuyibona kumugoroba iyo ntsinzi icivuga nanje nguma ndaho ariko numva natekanye mu nda ntazi ivyo banteye numva nsinzire kuva mu gitondo gushika kumugoroba nari nisinziriye ariko ndashima umunyezamu Imana yampaye yarateranye hagaze ku mugoroba baza barambyura ati haguruka kugira ngo tugire twite gutegure kugira ngo ugende je ni Dr Kanaka ameze nka Dr Celestin nije nagusinziriza ubundi nize nagukorera ibi unene nabwohora ibi tugende rero hazo hageze cuca turagenda ku gitanda turapfukama n'umugore badusanga turi gupfukama turiko duhamagara Imana ko namubwira mwene data ndagusezeye ibiza kuba nta byonze ariko karamukangiri umenye ko ngiye abaho ni naramuka sigaye yansinzi nakeneye kuyibona umudoktora acaramanuka acaragaruka arambwira ati ewe wa muntu ibyawe biratuyobeye ati skaneri narondeye ibintu byose tutateza kukubagira bibutse irabibutse insinzi irabibutse none bigende gute ati zimya amamashini yose abaganga bose nimumanuke baca baraza mu cumbi waje batangura ati praise Lord praise God praise God urakiza imbuga itamwene data ntaeka mu gitondo uhoraho yavuze baca baragerageza baranguma aho baransiga imiti barambwira n'ibindi barashinjika barashinjika ni none amaherezo n'ayaha amaherezo twebe tugira tukubwire ko tugusenzeye nta kukubaga tusubira kukubaga genda hanyuma naguma mu bitaro haheze iminsi baca batangura kumbwirira kine kuko nari mbabaye urubavu rwose n'ubu ndacaribwa hanze kubera imitsi ya ngaha yagiye irasinzikara kubera ubwo bushuhe none ndashimye Imana ndashimye Imana singaruke mu isanduku ngabutse ngarutse mbona ngomba gushimira iyo mana ica kabiri ngomba gushimira abakozi b'Imana abarongozi banje barangwe urabona umwana ariko ararira utazi icyo umuhoza umuhamata bikanga niko bari bameze kuri jewe none tukugire gute bagasenga tukugire gute banyomye nyuma bangume nyuma mpaka ndashimira abakozi b'Imana bandi dukorana bambaye hafi ndashimiye mwebwe ishengero mwansengeye kandi muri mwebwe naho hariyo bimwe hariyo nibindi abandi baraje batubwira ati mwana mwari mu Imana yatubariye ubwa turimo buraza gusaba ufise urugendo ngo rwo kwa Paulo ariko Imana ngo amubwiye Paulo ngo ubwato burasaba ariko Imana abwiye Paulo icyo mufise birashobora guhera ariko Imana tubwiye ngo iraza kugushikana amahoro abo bari muri mwebwe none nashitse amahoro ndashimiye Imana ku masengesho yabera abahadushigikiye mu buryo ababanye natwe bemeye kutuwa hafi mu masengesho no muri vyose none aha mpagaze navuze mpana rirya shengero nzorikorera rirya shengero nzorikunda rirankunda bwabo ndetse narinda bizi none ubu ndabimenye rirankunda nizorikorera kandi nzogukorera gushika imitsi yanje sigaje kubaho mana rero inkuramu yo muri rumeze nkwa gehenome munda yanje irawunkiza urakamangana ntarinze gushabaganga batatu bose bakuranwa kuba goma kumbaga bikanga mana ashase kugira ngo iheshe icuwa ishure narindimo ngarutse amahoro Narutse amahoro nambiye ko nozosha ndongare certificate n'umugore tuyirongere hamwe twayironse rero tugiye kwigisha imana nibahezagire mana urakoze mu izina rya Yesu urazura urazura urakora ukihesha icyubahiro kuva uyu munsi tanguriro ryo kubaka ko n'uburiho ni wowe Yesu Kristo tukiye kubaka ko kugira ngo dukomere None mu izina rya Yesu ndatanze ishimwe imbere y'Imana ndatanze ishimwe imbere yawe mana warakoze kunzura nari mfuye muri bijya bitaro mwami ndi rwa Faisal naniwe nariko nasezera kujanja biheze ariko warugi ifisi cyambo rya nyuma niri nyene washimye ko nzoba mpagaze hano nshimi Imana nkengurukira Imana ibitangaza ikora wakoze mana kutugarura amahoro wakoze kutubonanya n'ishengero wakoze kutugirira neza icyubahiro nikibici imana uhereye umunsi ukageza ibihe bidashira ni mu izina rya Yesu Kristo mwami dusavye